Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye imbonesha kuri ya Hejuru TV aherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe muri iki gitondo. Turi ku munsi wa kane ku itariki ya 18 kwezi kwa kane 2024. Turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru twabatohoreje byinshi bigiye bitandukanye muza gukurikiramwo ari birabana na politiki hamwe n'umutekano. Reka imbere yuko tuyatangura tubasabe kugira ngo ntimuze gucikwa. Reka tubaramutse rero bari mu bice bitandukanye mu bisagara bibiri hari Bujumbura na Gitega ni kumigwa mikuru yompi. Bari mu bindi bisagara irya nino mu gihugu turabaramutsa kandi turabahaye ikaze n'abari mu bice byinshi bigiye bitandukanye mu makomine agize u Burundi namwe turabaramutsa. Hari abo tuzi ko badukurike bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, hari abo tuzi ko bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika n'abari ku migabane ya Koreya nka Amerika, Aziya, Australia hamwe n'u Buraya, Canada n'ibindi bice byose biri kure turabahaye ikaze muze gucikwa. Muri aya makuru rero tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye byo byashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta ya CNDD FDD. Burera aho bigeze hari bisa naho bamwe bashigikiye CNDD FDD abandi bakavuga ko n'ubundi ibyo CNDD FDD ikora batabishigikiye. Kuri Twitter habaye intambara ku munsi w'ejo ihuza abarimwo urongoye MSD ni Leonidas Hatungimana n'urongoye PPD Girijambo ni Leonidas Hatungimana. Abo bompi bakaba basa naho batunganye nabo burugurika kuri Twitter ariko bikaba byaravuye ku itangazo PPD Girijambo na MSD boba barasohoye bamenyesha abarundi n'abakongo ko inkuru ivuga ku mipanga yoba atariyo. Bobo Rugurika rero mu kubishura akaba yaranditse mu Gifaransa, akaba yarishuye ibintu bigiye bitandukanye ariko avuga ko ngo byo babiryoshe gukurikira ibivurwa n'abo banyepolitike muri MSD na PPD Girijambo. Muti byagenze gute? Reka dutangurire kuri iryo tangazo ryasohowe na PPD Girijambo afatikanije na MSD. Ni tangazo rero ryasinywe ko Leonidas Hatungimana hamwe na Alexis Nduhije. Nkuko tubisoma muri iryo tangazo ryatowe ko imikono n'abo bashinga ntayi babiri bamenyesha ko haheze iminsi hatangajwe amakuru n'ibimenyesha makuru bimwe bimwe hajanye negugwa hamwe n'itangwa ry'imipanga ku mbonerakure izokoreshwa mu kwica abantu cyane cyane muri komine Mutimuzi mu ntara ya Bujumbura. Bakavuga ko mu migambwe wabo ngo bafashe nk'amayo makuru ngo baraheza imigambwe PPD Girijambo na MSD baca bashira ingufu mu kugira amatohoza yimbitse muri PPD Girijambo na MSD bakemeza ko iruhande ya kahise k'igihugu c'u Burundi n'akarere amakuru nk'ayo ajanye n'igurwa n'itangwa ry'imipanga afise inkurikizi yo kwanganisha abantu bikabashikana ku kwica. Niyo migambwe ibiri rero Girijambo na MSD ngo yarabajije abanywanyi bayo bari ku mitumba abasangira ngendo mu by'ubuzima bw'igihugu abo mu karere n'abandi batari bake ngo nta na kimwe iyo migambwe yaronse cerekana iryo gurwa n'itango ry'imipanga ryavuzwe muri ibyo bimenyesha makuru. Kubera ivyo migambwe PPD Girijambo na MSD ikaba ngiremesheje abarundi n'amakungu ifatiye ku matohoza yakoze kanasaba abarundi kuguma bafatanya mu nda no gushira hamwe tutari twaheza tubararekeye kugira ntimuze gucikwa n'inyishu Bobo Rugurika yatanze ngo yamara naho biruko imigambwe ihamagarira abanyagihugu gushira inguvu hamwe barwanye ubutegetsi bw'igikenya bwa CNDD FDD bandanya kwica gufunga no gutinyiza mu gusesa amaraso ku bwabo rero ngo atagukekeranya abanyagihugu bashize hamwe vuba bazoba basezereye iyo ntwaro ya CNDD FDD. Benshi bagitangura iyi nkuru bumvaga iyo migambwe MS na PPD Girijambo bashigikiye CNDD FDD ariko mu nyuma n'ubundi bavuze ko bakwiye gushyira hamwe bakarwanya ubutegetsi bw'igikenya bwa CNDD FDD. Ibyo byose n'iryo tangazo PPD Girijambo na MSD basohoye Bobo Rugurika yarigezeho yandika mu rurimi rw'Igifaransa nk'uko n'ubundi asanzwe abigenza, cyane cyane kuri Twitter, aho yagize ati: "Imigambwe ya MS de Burundi wa Alexis Nduhije na Pepe de Girijambo wa Leonidas Hatungimana na Yeremia Minani bose bahakana ko CNDD-FDD yagirizwa gutanga imipanga mu bice bitandukanye bigize u Burundi. Ariko igihambaye ni uko muri abo banyapolitiki batatu ata n'umwe yigeze abaza amakuru nyayo kwa yatangaje." Ubwo ni ukuvuga ko Bob Rugarika we na RP yabatangaje iyo nkuru ngo abo banyapolitiki batatu ntibigeze bamubaza. Mugihe rero ngo bimeze gutyo, umumenyeshamakuru Sandra Muhoza afunzwe n'igendereza ku mvo z'uko yari ari gutohoza kuri ayo makuru yo gutanga imipanga ingozi. Ngo biraryoshe gukurikira ibivurwa n'aba banyepolitike batatu, niko Bob Rugarika yoba yarahejeje. Ikibazo cy'imipanga rero kikaba cyaracikanishijemo abantu batandukanye ku rubuga rwa Twitter, ubwo ni X. Turabibutsa ko hari n'inkuru twabagejeje ko ya Bob Rugarika ariko aterana amagambo na buri nyamitwe hamwe n'abandi batandukanye kuri Twitter, bamwe babyemeza abandi babahakanya, mu nyuma rero bakaba barazanyemo n'ibyo gutukana n'iby'amajambo menshi agiye atandukanye erekana ko rero bamwe bo baba bavuga ukuri abandi ntibavuge ukuri. Natwe turacatohoza, gusa tubabwiye ku catumye umumenyeshamakuru Sandra Muhoza afatwa bunyuruzwe agatwarwa ahantu hatashobotse kumenyekana. Benshi bibaza ngo nicoba ari iki cabiteye, n'ubundi bivise aho bihurikiye iyi mipaga. Sandra Muhoza yoba yarafatishijwe na mugenzi we Joseph Mbyariyehe. Atabizi Sandra Muhoza ni umumenyeshamakuru kuri La Nova Burundi, ikinyamakuru yandika ku buhinga ngurukana bumenyi. Joseph Mbyariyehe nawe ni umumenyeshamakuru kuri Umwe Hebdo. Murumva ko bose ari abamenyeshamakuru bakorera hagati mu gihugu cy'u Burundi, keretse ko Joseph Mbyariyehe azwi nk'imbonerakure ikomeye kandi igaragaza cyane kwiyegereza ubutegetsi. Reka tubagezeho ibyashikirijwe na King Burundi ku rubuga rwiwe. Bose uko ari babiri basanzwe bavuka mu ntara imwe ya Kirundo Province mu makomine atandukanye. Sandra avuka muri komine Busoni, Joseph avuka muri komine Ntega. Muterori yamufatishije gute? Matohoza King Burundi yakoze hari groupe WhatsApp hurike mu bamenyeshamakuru bose bakorera ku gataka ku Burundi. Groupe yitwa Burundi Media yatangijwe na Joseph Mbyariyehe, ni administrateur principal du groupe. Muri iyo groupe yabo rero ku itariki ya 11 ukwezi kwa kane 2024 hararungitswemo ireresi yo muri kahise ku ntwaro y'umuhisi yahoze arongoye ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi u Burundi kuri Perezida Pierre Buye. Yaho rero niho Sandra yavugira ico avuze canke komande ya vyo yashikirije. Yagarutse ku bijanye n'imipanga byari bimaze iminsi bivugwa, ivyo Sandra yashikirije ntivyaguye neza Joseph. Amakuru rero King Burundi avuga ko yatoje nuko Joseph Mugashavu kenshi yaciye asaba abakozi b'iperereza gufata Sandra ngo kuko afise n'ayandi makuru ko Sandra rwe yakwiragije inkuru y'imipanga ku igenekezo rya 13 kwezi kwa kane 2024 niho Sandra yafatwa, nk'uko vyinshi kuri iryo fata ryiwe biri ku rubuga rwa Pacifique rinahazwe kuri peji yiwe ya Facebook. Sandra Muhoza rero kasanzwe yubatse afise urugo mu ntara ya Ngozi ari naho yoba ya arafatiwe. Muviriza rero ko ikibazo cy'imipanga n'ubundi kikibaye ikibazo kiriko kiracanishamo abantu benshi, bamwe bagafungwa abandi bagafatwa baherere, n'abandi benshi bakaba bafise ubwoba. Niba koko ivyo vyavuzwe ari ukuri, bakaba bafise ubwoba bw'uko iyo mipanga ishobora kuzohabwa imbonerakure canke yoba yarahawe imbonerakure ngo izobagirira nabi. Mu ntara ya Makamba hari abantu babiri bakurikiranwa kubera bagararije ubutegetsi, n'abagabo babiri rero bagirizwa kugaragaza uburongozi baje igihano cyo gufunga imyaka 2 n'ihadabu y'ibihumbi 50 mu mafaranga y'u Burundi umwe wese. Icyo gihano rero cyafashwe na Senare Nkuru ya Makamba manuko bw'u Burundi kuri wa mbere tariki ya 15 ndamukiza 2024 cyaciriwe Protea Habonimana na Samson Simbaraki bava ku musozi na zone Gatabo muri komine ya Kayogoro muri iyo ntara nyene. Bose rero baremera ikosa gufunga imyaka ibiri n'ihadabu y'amafaranga y'u Burundi 50,000 n'ico gihano cyafatiwe abo bagabo babiri bo ku musozi wa Gatabo na Sentare nkuru kuri uyu wa mbere mu ntara ya Kibiri aho yabaye ku wa gatanu heze Samuso Simbarake na Prote Habonimana bahagirijwe ko bakubaguye uwuriko arakora rusanzuma rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi bagirijwe ko bononye ibikoresho byakoreshwa muri urwo rusanzuma. Iruhande rero y'ugufungwa Samuso Simbarake na Prote Habonimana ategerezwa gutanga amafaranga miliyoni y'u Burundi yo kugura ibikoresho bononye batarishe. Ivyo rero batunze bizogurishwa amafaranga aca mu kigega ca Leta. Sentare nkuru yaciye ifata ingingo yuko ibipfundikiwe muri urwo rubanza bivugirwa mu bimenyeshamakuru no kinyamakuru ca Leta kugira abanyagihugu bose basonere ibikoresho vya Leta kandi ibikorwa vy'igihugu bigende neza. Hagirizwa rero baremeye icaha baca bavuga ko bakoreshejwe n'inzoga. Ico ca rero cakozwe kwirinda mukiza turimwo ku musozi wa Gatabo komine Kayogororo hafi isaha zine za gatondo. Kwari gutyo rero vyoba vyaragenze mu butungane. Hari rero vyinshi bigiye bitandukanye n'ubundi abigisha bo mu Rumonge basaba ko buhabwa uburyo bwo kwiyunguruza. Abigisha rero babivuga bafatiye ku ntungane nshasha y'ubushikiranganji hamagarira gukorera mu nani. Abigisha rero bakorera mu misozi bamenyesha ko bagenda urugendo rurerure bagakoresha uburyo bwabo mu kwiyunguruza. Abigisha rero bakavuga ko badatahura ingene bataronzwa uburyo bwo kwiyunguruza nk'uko bikorerwa abandi bakozi bo mu yindi mu bundi bushikiranganji barungitswe gukorera imirimo ahandi. Ubushikiranganji bw'indi rero bakamenyesha ko imyidogo y'abigisha idafashe. Andre Nduwimana ajejwe vy'inyigisho mu bushikiranganji yibutsa ko mu gushiraho indani z'amashuri bafashe amashuri yegeranye nta mwigisha agenda ibirometero bitanu bakurira inkoni ku gishitsi ko ubwo bushikiranganji ata amafaranga yo kwiyunguruza sadekekanya kuko baba bariye mu kazi kabo ka misi yose. Turabukeye ngo rukeye cyane ko mwakurikiye amakuru ntimuze gucikwa. Abanywanyi bacu mukurikira Hejuru TV n'ayandi tuza kubagezaho. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wa Fyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Mana ibahezagire.